Temugurira byiwanye. Ibyo sandare watwa. Ngo. system ziwe ingo ingo ndukwere be mugurije no byiwanyu ibitari byiwanyu mureka ku mabutike bende byo baze kubitora
umza muriba ah no mushasi no uja ndazuko atari gowe mushasi
we allo
rakuno kinyegeza
wewe
rakuno kinyegeza rakuno kinyegeza
dabo urafite umugabo
yo mukura isandare z'abahungu wewe uzambara ko akugira abiki
reka ambara turabiko zigufiye we ambara gusa turabiko
zambara
Atari gora bimbira neza.
Nizi
mukabo wacu. Ari hanga banga.
Eka ntabantu bapime kirenge kimwe ari babiri. Izi sandare wewe eka mbanze kwanza zipime.
Izi sandare nizi mukabo wanje nibiki?
Rako zikukuyira.
Wabonye uza mwiri. Izi sandare zizi mukabo wawe bazikoreye kenge ci wanje.
Abantu
babiri basanze kirenge.
Ntibiba.
Mukabo wawe ni hari.
Ari mu nzi
ngenda. Ara mubwira arusanga kuri zone. Arusanga ku komine.
Adusanye kuri
zone.
Adusanga ku komine. Yamba
Bariki Never never been girl, never did the Araza.
We are cooked out and sour temple. You get happy to talk to
my mother.
You don't say my coffee. You can't be rich.
It's what that's okay, Chinese.
Saturday, one cook a sweet hand.
It's what that's okay.
Oh, yeah, Quasu Hosebs of Cosbia.
You have the
name. You want to
say, Yoshi, we are good of the news that you made a woman. We don't trust in the
name. I had a chin.
I'm going to go to the house.
Bakunzi ba Mutama Gerrard official nimba iyi video yabashimishije gira like like commentaris kaka ndikamezo
oya ko ni like
gira like commentate share nibibagire kugira subscribe turabakunda cyane.